ixesha elichanekileyo kwintandane encamisa imixholo luntijelo sasazwe i-ANC Caucus TV intsimbi yethoba endaba ngongcolazi lemivundla ngolu rhatya nezileseshwala nkosomzebhavo ethe qabavu phambili kwezi uzothi qaba unoqolombe file nje kuluntu olungaphangeliyo kwelo Mzantsi Afrika bhotani babukeli.